Kātahia nō tētahi whare hoko hoko hōuka tū whera noa mai i Porirua, ko āna taonga katoa ōroto he toi Māori nā tētahi tangata o Ngāti Raukawa me Te Rarawa i Waihanga.
Ngā mahi toi, ngā taonga mo te whare me ngā kākahu. Nā tētahi tāne Māori, Wiremu Barrabool i Waihanga.
He had to travel to China and just oversee the whole production, make sure every curve and groove was done right.
He tangata hu Māori e a Wiremu Barrabool, kāre ia mo te kōrero ki runga kāmera, engari māona taonga ia e whakatairanga. Tēnei tama a Raukawa, me Te Rarawa.
It was over a year in development from pencil sketch to the actual sole and shoe being made.
Ko ia te toa i ngā whakataetae Waihanga toi a Miro Moda, nā nō te tohu a te pāti Māori i hanga.
Yeah, they're nice. Come back next payday.
Ko Waima te nui ngā o ngā kai hokohoko.
I've had a huge influx of Māori living in Australia coming through on their way home and just taking stuff back with them.
He aha hoki ngā Waihanga toi hou.
The jewellery being the new range has been quite popular amongst other artists and galleries, so we have been sending it away quite a bit. We've got quite a few orders to fill.
Kāre kore he taonga nō kai te Waihanga e tēnei kai mahi toi, hei whakatairanga ki te ao i te kaupapa Māori. Ngā hui a Wade, te kariri.
Me te aha.